bato bulungunga na kolanda seyo nyoso mukulu ya satana pona bunga nzela na kolemba lisusu te kosalela yo yawe aleluya ke mona yawe aleluya ah aleluya ke mona yawe aleluya ah naina kolemba lisusu te kosalela yo naina kolemba lisusu
Bumble.